Sifuna ukwazi ukuba u 0.25 ungena kangapi ku 1.03075. Into yokuqala okufuneka uyenze xa uzokwahlula kukuthatha inani eli esohlula ngalo apha ngu 0.25 uli pinda pinde ngo 10 amatyeli afunekayo ukude lingabiyo nani eline decimal. Eli inani lethu u 0.25 kuzawufuneka siliphinda pinde ngo 10 kabini. Ngoba xa siliphinda pinda ngo 10 kayi 1 le decimal izawuhamba iye pha phakathi ko 2 no 5. Xa siliphinda pinda kwesibini izawuhamba iye pha phambi kwa 5. Ibe yile nto esiyifunayo. Xa sesiyenzile ke ngoku le nto apha kwinani elisohlula ngalo, kuzawufuneka siyenzile nakweli elinye inani esohlula kulo, u-1.03075 naye idesimali yakhe kuzawufuneka siyibhekelise kabini iye pha phakathi kwa-3 no-0. Uba uyayibona ke ngoku le nto ufuna uyazi uba isebenza njani, funeka ukhumbule uba xa usohlula kuyafana naxa usebenzisa i-fractions okanye amaqhekeza. Sizawufana noba sithi sino 1.03075 ngaphezulu, ezantsi sino 0.25. Ke ngoku la manani mabini into esiyenza eyaziyo xa wenza kwi-fraction okanye iqhekeza, into oyenzayo kwinani elingaphezulu funeka uyenzile nakwinani elingezantsi. Ngoku ndizawuphinda-phinda inani eli lisezantsi ngo-100 ithetha uba neli liphezulu kuzawufuneka nalo ndiliphinda-phinde ngo-100 ukwenzela uba ingatshintshi le fraction yam okanye iqhekeza eli lam lihlale liyinto efanayo. Theba kufune ndiphinda-phinde eli lingaphezulu ngo-100 neli lingezantsi ngo-100. Yinto esiyenzileyo ke apha nalapha kule ndawo esibhekelise kuyo ezi decimal besisenza kanye loo nto yokuphinda-phinda inani lam ngo-100. Ndizawuphinde ke ngoku ndiwubhale lo mbuzo wam ngohlobo loba sendiyibhekelisile i-decimal yam okanye sendiyiphinda-phindile la manani omabini ngalo 100. Ndifumana u-25 ungena kangapi ku-103.075. Ezi zombini le mibuzo yomibini, u-0.25 ungena kangapi ku-1.03075, ufana uba andinike impendulo efanayo no-25 ungena kangapi ku-103.075. Masi ke ngoku masisebenzise ke ngoku uhlobo esilaziyo xa wohlula uba wenza njani. Sizawuthi u-25 ungena kangapi ku-1 akangeni, u-25 ungena kangapi ku-10 akangeni naku-10, u-25 ungena kangapi ke ngoku ku-103. Siyamazi u-25 ungena ku-100 kayi-4. So u-4 times u-25 uzawusinika u-100. Ngoku uzawuthatha ke ngoku ususe u-100 apha ku-103. U-3 uzawufumana impendulo yakho engu-3 ngoba u-103 xa ususa u-100 ufumana u-3. Ndiza kwehlisa ke ngo-0 lo. U-25 ungena kangapi ku-30, u-25 ungena ku-30 kayi-1. I-decimal yam kuzawufuneka ndiyifake phaa ndingayilibali. Nantsi i-decimal yam ilendayo phaa nakwimpendulo yam kuzawufuneka ibe pha phakathi kolaa-4 no-1. So u-1 xa umphinda-phinda ngo-25 ufumana u-25. Ke ngoku ndizawuthi u-30 lo ndizawususa kuye u-25. Xa ususa u-25 ku-30 ushiyeka no-5. lo 5 ndimfumenile ngoba siyayazi xa ususa amanani apha uzawuthatha eli u0 umenze u10 ngokuboleka pha ku 3 ashiyeke engu 2 u3 uzawuthi 10 minus 5 ufumane u5 dihlise ke ngoku u7 wam difuna ke ngoku ukwazi u25 ungena kangapi ku57 u25 ungena ku57 kabini u2 xa umphindaphinda ngo25 ufumana u50 ndizawususa u50 ku57 ndishiyeke no7 ke ngoku sesizawugqiba masehlise u5 lo inani lethu eli lokugqibela ndizawuba no-75 ndizawufuna ke ngoku ukwazi uba u-25 ungena kangapi ku-75 ungena kayi-3 u-25 times okanye u-25 xa umphindaphinda ngo-3 ufumana u-75 ngoba u-5 xa umphindaphinda ngo-3 ngu-15 u5 u2 xa umphindaphinda ngo3 ngu2 udibanise nala 1 uzawufumana u75 ususe u75 ku75 ufumana u0 ithethe uba ke ngoku u25 ungena ku103,075 kayi 4,123. Le mpendulo ke bendikuxelela uba izawufana nale ebesizayifumana uba besisebenzise la manani apha phezulu. Ithetha uba u-0,25 ungena ku-1,03075 kayi-4,123. Leyo ke ngoku yimpendulo yethu. Nalapha iyafana nalapha sizawuba nalo 4,123 impendulo yethu ke ngokuleyo.